soldiers. Would you like a soldier in the army? Ah, I am the winner. Would you like a soldier? Like a soldier, I am saved. I am the winner. I am the winner. Would you like a soldier? Like a sword,
like a sword,
I am so. Like a soldier, I am the winner. Would you like a soldier? I'm saved.
Sifule imlomo yethu
sithu ingwele ubano njengawe ubano ngalinganiswa nawe uyinzulu yemfihlakalo uyinzulu yezimanga bayete 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 una masha la bosa una masha ila basha wena ngwele wena ngwele wena ngwele wena ngwele wena ngwele baba usithwala nakulobo busuku wena kashuli bapho wena kashula magadango bayethe nkulunkulu wethu bayethe simo bayethe 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 una mashala bosa ribo bosheke inamandele boshika raba baba bashendele bosa wena ungwele wena ungwele akasifule imlomo yethu wena wethu uyaphila ubano njengawe bano ngalinganiswa nawe ngwele wena ungwele wena ungwele wena ungwele wena ungwele awena uyabathola bakho wena uyabahola endleleni bayethe thwala lethu bayethe mhlanabazi bayethe wena wabana Israyeli ehlane lekwehlonga sibi bengenakudla wabayimana bayethe nkulunkulu wethu bayethe ngonyama yomndeni kaJuda ungcwele 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 kuleli yakhona nakuleli yakhona sithumela umlilo umlilo odlayo umlilo okotshulayo bayethe 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 inamashala ribo boshike inamondele boshika wena ungcwele 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 ushama ribasha amen amen ushama mama Ushamela baba unamashala wena ungcwele kushala bosala ribo boshendele bosiyaka kalimande shilaba raba bashaka Sime sonke ngenyawo zethu Siphakamise izandla zethu Sizobubula kuwe Nkulunkulu Sizobubula kuwe Sizobubula kuwe Ake sime sonke ngenyawo zethu siphakamise izandla zethu. Umoya ngcwele ufuna senze ntoni ebusuku? Ufuna ntoni ebusuku? Goba mandla aya aya tholwa ngokuhlala kho uthigoba mandla ke ngo Ayatolwa aya Ayatolwa Ngokuhlala Ake siphakamise nje lezo zandla Ngokuhlala Uthigoba mandla ke ngoba Ayatolwa Ayatolwa Ngokuhlala 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 ke Uthigoba mandla Ayatolwa Uthigoba mandla Ayatolwa Ayatolwa Ngokuhlala Ngokuhlala Awu Jesu Uthigoba mandla Ayatolwa ay Ngokuhlala 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 kuwe kuwe Jesu Uthigoba mandla Ayatolwa Ayatolwa Ngokuhlala Ngokuhlala kuwe kuwe Jesu Uthigoba mandla Ngokuhlala Ayatolwa Ay Jesus. Ayatola. Uthi angusala. 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 Jesus. Uthi oba ma. Ayatola, Anamashan, Kobusana, 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 Unamashana, Mosaya, Utimoba, Kagaboba, Ayatola, Ay. Ayatola, Uthi abusala, kobusala, kobusala kuwe Jesu, kuwe Jesu, Uthi moba amandla ke, koba amandla, ayatola amandla, ayatola amandla.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
In the mighty name of Jesus.
Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
Everything,
Jesus, 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 Jesus,
Bazana umsindo ebusuku egameni lika Jesu khona lento eyenzeke mangabe ama Israyeli ewela ulwandlo olubomvu elithizwe lenkosi uMiriam wahosha amahabu waphakamisa abanye baphakamisa amacilongo bebuka impi yamagibhithe icwile emanzini ngenxa yesandla sikaNkulunkulu ngiyafisa ngebusuku esenzele umsindo wokunqoba egameni likaJesu haleluya haleluya
Jesus
Oh, hallelujah!
Oh, hallelujah!
Hallelujah! Oh, Jesus! Atu Miriam mbonge no Jehovah. Ati ngoba yena muhle. Ati hashi nengweli wena uphonse lolwa. Akase mkhabele izandla uNkulunkulu wethu. Laba phakathi kwabo namagibhithe bazizwa izigi kodwa izigi azange bafike akasemshini zandla uNkulunkulu wethu egameni likaJesu glory to Jesus oh hallelujah usingayaphi mangabe singasuka kuye amazwi akhe umoya ngcwele He was pitiful. Get to a gapella and to go to Nenga Yamaswak. Basmona Sifu and Nenga Yamaswak. Oh, yes. Oh, my God. What is he ruler in doing? As is what is Jano? Sit down, 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 sit down
We thank you, Jesus.
siyakhathela kuwe. Sithu poyele nkulunkulu wethu.
Jesus,
utuyele Jesus. Sithi how great thou art. Great the word. Oh, Mama Belly is there, come in, Majesty. Spirit of Jesus. Oh, hallelujah. Siyabingelela amadoda kaNkulunkulu phakathi kwethu. Siyabingelela umpostoli ngokukhulu kuyithoba. Sishaye kakhulu izandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Awubingelela umakhelwane umshaye nge high five. Umtshene ukuthi wenze kahle wabakhona. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Uvule nje umlomo wakho. Ya umbingelele nje ube loud egameni likaJesu. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Mina ngicela ukuyobingelela umpostoli. Glory to Jesus. Hallelujah. Akashaye kakhulu izandla. Ake sithi uthi avumile ukuthi ngiphumelele. Wona avumile.
Avumile ukuthi ngiphumelele.
Wona avumile.
Avumile ukuthi ngiphumelele.
Wona avumile.
Wona avumile.
I'm not sure. uphumile. Wona uphumile. Wona uphumile wona.
Uphumile.
Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Ahlala phansi bazalwane kamuntu kaJesu. Glory to Jesus. Ake ngibone abajabulile ebusuku egameni kaJesu. Kwabanye ngiyibona ngezandla. Kusiyami. Ake ngibone abajabulile ebusuku egameni lika Jesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bazane ke simshayele uNkulunkulu izandla kokugcina egameni lika Jesu. Oh, hallelujah. Ngiyacela bazalwane ngokukhulu kuyithoba ukubingelela abafundisi egameni lika Jesu. Sibashayele izandla enkulu in the mighty name of Jesus. Glory to Jesus. Uzombangala njalo omunye ukuthi uthabetha namhlanje wabingelelanga abafundisi. Ngiyazi mina ukuthi ngiyenzani. Mina I know what I'm doing. Ngiyazi abanye ngeke baye understand ngicela sishayele umpostoli izandla enkulu egameni lika Jesu. Sime njengenyawo zonke. Oh, Nkosi Jesu. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngiyacela bazana ngokukhulu kuyithoba egameni lika Jesu. Ngicela ukuthatha ama testimony Nkosi yami Jesu. Uma kunento uNkulunkulu akwenzela yona. Please. Ngiyacela ukugijima uze ngaphambili egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Hlala ngiyikhuthaza. Into yokuthi eyintweni zonke ongazenza ungahlali phansi ne-testimony ngoba usuku ufana nomuntu noma ufana nomzalwana ohleli phansi namandla kaNkulunkulu obunga